ma yesa ntumiki itatsika aya thumma la tusaluna yawma idhin ani naim mukafunsidwa tsiku limene lizantendere umene mulungu ada akupatsani maswahaba ada amufunsa ntumiki watu Muhammad صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي وانتenga wa mulungu nintendere wanji umene tikafunsidwe ife amene amafunsa maswahaba wa tsiku la tundu kutuluka dzuwa mpaka kugona amadia al aswadain zakuda ziwili atamru wal ma utende ndi madzi komanso tikamawerenga tende wakenso muwili tende kutuluka simma muziwa tende wa namazani timauje ngati chala apa tiwiri tija nkumwela madzi nkugona ife ngakale lero dziko lavuta wetu gonela tende palitu zina timango dandaula ayo bale wanga yiyo koma nguli mtendere andu lero lino pafika pogonela tende ngakale zindu zavuta wedi ngatukulia ndakale chabwino zitavuta nkukakula chinangwa chonse nkukukuta maswahaba wanali ndi chinangwa ndi amafunsa ntendere wanji umene tikafunsidwe pakuti timangodya tende muwiri nkugona mtumika ada anena kuti kodi si mmamwa madzi wozizira ada timamwa madzi wokhawa amene mmamwa wozizirawo mukafunsidwa umene undi ntendere